maka motema kamo koloko kolingita da sebo mako ya koko oko kufa polo 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 tika 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 koka bula komoli kamo oyo soni ya bawami oko samba polo 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 besi confiance kaka na mingele baninga afrika omona bango pamba oko sima touche
ndabaramukije mwese aho muherereye mwese ndabipfuriza amahoro meza n'umutekano uramba kuri mwese aho muri mbandanya kubashimira cyane abaguma bakora subscribe nkashaka kubasaba ko mwakora na share mugasangiza abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi kandi nkabasaba yuko mutanga commentaire mugakora na like ndabashimiye cyane hamarenda bisegura ko mumbabarire kuri audio ya mbere nakoze ya bicahaga Abdara benshi mwaranyandikiye muvuga yuko umuziki wari mwishi bantu b'Imana nibereye mu rukundo n'abakongomani nibereye muri love kabisa iyi ndirimbo nagoma ndababwiza kuri kari y'ukwezi kwa kabiri sinzi ko izoshika no mu kwezi kwa gatatu cyangwa uyu mwaka wose izo umperekeza urumva nibereye muri mu rukundo kabisa rwa Polo abakongomani bankuriye akantu keza cyane rero iyo ivuga cyane uko ivuga cyane niko ndyoherwa kumbure mwebwe mwumvise ivuga kumbure yavuze cyane nibagira yuko hari abandi inyuma muzo kumviriza anyway yakukara gaciyemo reka rero tuyage kubijyanye nitabariza dushaka abanyarwanda societe civile aba activiste abantu baharanira uburenganzira bwa muntu na cyane cyane nkuko mubibona nashizeho umushinga ntahe matata kuko ariwe yaherekanye ku icyo gikorwa gikora ataruha afise n'abandi benshi bafatanya ariko kwisonga kabisa umushinga ntahe matata azi imbere kandi turabimushimira rero nkuko mubizi umushinga ntahe bicahaga ari mu gihugu cy'u Burundi ariko nagomba nibutse mwese mutwumva na cyane cyane abanyarwanda iyo muvuga ngo killing machine mumenya ko ni Burundi dufite za killing machine ntimwibagire yuko igihugu cy'u Burundi kirimwo abantu benshi bazanywe n'abakoloni batanzwe n'umwami babahima ariko iyo mvuze ibyo hari abantu bacyabivuga ngo namoko no ibisamoko ni kugira umuntu wese atahure hagaca haba na urumva batanzwe n'umwami barazi Burundi ihageze 1759 abari basigaye mu Rwanda nabo baraza mu ncamake abaji Burundi abahima baji Burundi 59 baje bisunga bene wabo bari basanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi abahima bagiye mu za Uganda basangaye bene wabo bari basanzwe bahari icyo nico kintu abantu mukwiye gutahura rero abeshi barabaye Burundi kuvyikura Burundi bwarabakiriye neza nta maca kubiri bigeze bakoregwa na cyane cyane ko abazungu babafashije bakagira establishing government yabo yarimo abarundi bakeya nabo ariko ubu unubwo twusa n'ukumenga igihugu cy'u Burundi kirimo amoko yose ariko ababandanye kudomina nabo bantu ba leta nabo bantu nyene abakoloni basigaranye leta ari nabo nubwo benshi bavukiye Burundi nubwo benshi badafise amashambu cyangwa amatongo mu Rwanda ariko benshi ndabita bakiringa imashine kuko nibo bakorera Kagame ibyabaye 72 mwese murabyumva nibo babidukoreye bavuze 72 ni guhera mu myaka za 60 guko bene wabo bashitse mu za 59 haheze umwaka umwe gusa bacatangura kuyungunganya ukuntu batangura guhonya Barundi mu za 60 rero bacatangura kuza baranyuruza abantu bakora mu za leta bababeshira ko hari amadeni bariye bamaze rero guheza mu za 60 bari kubaregeranya baheza abantu bose bafite amaposte muri leta babica bahenda abarundi bagenzi babo ngo ntimugire icyo mubaza ngo ni ivyo bagona madeni bafitiye leta ngo nibike hagera rero igihe cyo gushwara mu banyagihugu bose basanzwe n'uwita tungiye inka adakora muri leta n'umurimyi n'umudandaza bose bakabahitana niyo yiyo rero mwumva iyo myaka yose baciye bayihiza izina gitwa 72 abo bantu rero bakiringa imashine 93 kandi barabisubiyemo barabikora barabikoze kabisa nubwo bitabahiriye cyane nkuko bibaza 72 byabaye ariko barasubiye barabikora nigihe rero mwumva ngo amasezerano ngo y'abarundi ntibigeze baginanira amasezerano y'abarundi n'abarundi bagenzi babo uburundi abarundi baginaniye amasezerano yarusha amasezerano mwama wumva ngo amasezerano yarusha muzokurikire abari kuri timu yitwa kwivuga Burundi yitwa iyi Burundi na bari muri killing machine nta barundi barimo pire nabo bantu nyene descendants zabo bantu baje kera nibo bagiye guhura haheze igihe baserukirwa na Kagame na Kaguta mu nama president Nkurunziza nabo bari kumwe bajamwe mu mpisho niho haci haza ti habi ibiganiro bita ibiganiro vyarusha ubwo rero tubadusana nani amasezerano no kubana na babarasuneba abo babarasuneba rero mwarabonye muri 2000 na uko mu kuva president Nkurunziza agiye ku butegetsi muri 2005 umunyarwanda wese yafatwa n'abakiruka i Burundi abo babarasuneba bumvisha president yuko akwiye kumutanga ari umwasi w'u Rwanda kandi azoca abana umwasi w'u Burundi mu ncamake nubwo president Nkurunziza yari ku butegetsi hagezwe ibintu byo gusesengura umutekano nibo bari bafise power kukubera ko niperereza icyo bita ntunze high security intelligence bigaba abantu baba spy bakora mu iperereza rikomeye ikigo cy'u Burundi ngo cyakorera mu Rwanda mumbwire mu masezerano basinye president Nkurunziza asinyanira nabo ba Kagame na Museveni hari mu isezerano ry'uko bazobandanya gutera Kongo guko munazi buyoya yari kasanzwe atera Kongo na ba Kagame rero bavuze bati utwemera yuko nubuja ku butegetsi uzobananya gutera Kongo kandi ibintu bijanye na security y'igihugu cyawe ko bitegereza gusuzuma igohe mu Rwanda ibyo byose president Nkurunziza aravyemera niho rero kubera ko security yabo intelligence security yakorera mu Rwanda n'ubuhunze avuye mu Rwanda aho kugira security intelligence y'u Rwanda yacha ibwira Burundi baha information yuko abo bantu bahungiye Burundi atakindi kibajanye atari kuhungabanya umutekano nico gituma mubona president Nkurunziza yabatanga atitangira itama yibaza ngo nabansi biwe ariko ndazi uno munsi president Nkurunziza hari ari mu mwuka wundi mushasha atari w'umubiri arabona yuko byose byari kinyoma niho rero president Nkurunziza amaze kubihinyura ko byose byari kinyoma yagiye kubihinyura kiriya gihe haca haza indirumbane y'2015 nk'umwaka imbere niho president Nkurunziza yabahinyuye ko bajye abantu arabanyabinyoma ariko ntivyabugije yuko bivanye n'uko ba killing machine baturimo mu Burundi ari benshi kandi abenshi yaranabishikira nticabuje yuko umunyarwanda wese ahungiye i Burundi abandanya kugira ikibazo uno munsi rero hari amakuru mfise neza yemeza neza yuko president Evariste umwubaha wa president Evariste nta mugambi na mutwe yafise wo kufata umunyarwanda ahungiye mu Burundi ahunze killing machine ngo amusubize mu Rwanda ariko president Evariste nawe ntabuhinga n'ubuhanga yoba afise bwo kubuza ba killing machine bari muri leta y'u Burundi gutanga utuzi twa munyuza icyo nico kintu mwomenye kuko na president Evariste utuzi twa munyuza agenda araduswata hari ukuntu twahora dukina agapira tukira abana umwe akajya hagati abandi bakaza batera hariho n'uduti twagira uduti 12 akagutera ukaraba umupira kuza kugana ukagerageza guswata kwigigwayo cyane umupira ukakurengana ugacutora gati ku bantu bumva uwo mukino barumva ibyo ari byo rero na president wa Chevaliste utuzi twamunyuza agenda araduswata ariko utuzi twamunyuza turi muri leta y'u Burundi utuzi twamunyuza turi mu madini nka yose utuzi twamunyuza abo ba killing machine nyene inchuti za ba killing machine imiryango ya ba killing machine aba boyfriend ba Janet Kagame yarafise i Burundi aba girlfriend abaki ibintu byose muzi bakorera i Burundi abo tuzi baratugendana bisigura yuko nta nkeka bazogerageza guperereza ahantu hose umushinga ntahe bicahagari Abdara nawe bamuhutuzi twamunyuza icyo nico kintu giye nemeza yuko bishahaga bashaka kumuhiga bakamuha utuzi twamunyuza bidasigura ngo ni leta y'u Burundi ngo yari kwiba bamuhutuzi twamunyuza apana ariko ari uko abo ba killing machine bakora muri leta y'u Burundi bigira abarundi bapenetra bazopenetra bakamenya ahantu hari bagakonvensinga nabo baba mucunga umutekano ati ni muduhe tukora uko iki byemeza nuko mu Burundi hari ubukene budasanzwe na cyane cyane mu Burundi dufise ubukene bw'amadolari mwese munyumva mwiyumvire igituma ariko ndavuga ati mutabarize aveyo uri kuri yumvira yuko mu gihugu cy'u Burundi dufise umupolisi cyangwa umusirikare boha ibihumbi 300 by'amadolari ati twice na kakavyanka simvuze ngo bose boyatora mugabe cyo nzico nimba ni nkomo basoda igihumbi babiri cyangwa batatu nibo bokwanka abandi bose boyatora bivanye n'ubukene barimo rero magurumasha byihuse mutabarize umushinga nta ya Abdara ubwo nyene abajejwe uburenganzira bwa muntu bamusohore mu gihugu cy'u Burundi so kuvuga ngo Burundi biko baravuga ngo ntitumushaka si kuvuga ngo Burundi ko baravuga ngo tumutange oya iyi ni ntuze yiwanje byuzi yiwanje uri kuraya gukitegereza sekirite y'u Burundi kunturi nabonzi tubana hariya hari benshi twibereye mu mahanga ni Burundi tutagomba kujayo hatari uko Burundi tubwanka ariko ari uko tuzi tugiyeyo bakininga imashini bahuzuye bashobora kukwica kandi na leta itabigizemo uruhara ni ibintu tumaze kubona hari abadiaspora benshi bamaze kujya Burundi bakagwayo rero barundi barundi kazi banyarwanda banyarwanda kazi uyu mushinga ntahe matata turamwinginze akora ibishoboka byose dushobora kumukonekta n'abantu bokurikirana aho umushinga ntahe bicahagari ariko mukore ibishoboka byose mutabariza amakungu mubasabe bakure bicahaga umushinga ntahe Abdara bicahaga mu gihugu cy'u Burundi byihuse banamujabukane mu kindi gihugu gishoboka kiri mu mutekano usesuye aho azaba afise uburenganzira busesuye bwo gushobora kujya no kuri YouTube yiwe akaduha ibiganiro adatinya icyo nicyo kintu no hanura abanyarwanda n'abandi mwese muharanira umutekano n'abandi mwese muharanira uburenganzira bwa muntu n'umutekano w'umuntu guko mu Burundi ahagumye nta kwidegebya zo bafise nico kimwe nuko azobafunzwe azoguma ari ahantu atemererwa kugaragara guko bazi neza kiringa imashine zishobora kumwica hadaciye nindwe ayo niyo makuru rero narinda bazaniye nkabasaba yuko mwese muyakorera ko mubumwe ntangere abaharanira agateka kazi na muntu bagakurikirana ubuzima bwiwe bakabisaba bagasaba leta y'u Burundi abambasade b'ibihugu murimo mubabwire basaba leta y'u Burundi uwo muntu bamuvane mu gihugu cy'u Burundi mu buryo buri emergency bamutware ahantu ashobora kwidegembya agatanga ibitekerezo byiwe byiza urumva afise umutekano ntangere tutikeka ngo kiringa imashini ngo asinziriye ngo ihavije kumuraba cyangwa ngo ihave imutangirira ngo amahera ngo bamukorere amabi mwamamuzi bakorera abantu nayo makuru nayo ndabashimiye cyane yuko comment mwatanze hama nagomba ndababwire muri commentaire mugiye muri commentaire ubonye umuntu ariko aratukana ntimuzomwishure ucumugongera like ni muri commentaire wanje ugiye ukabona umuntu atukana ntumwishura ahubwo cyo ndakuri like ukamwereka yuko akeneye urukundo nanje giye yo mu ma commentaire cyangwa ndamufyondera ku gatima karonka heart love guko akebakeneye abeshi bakeneye urukundo abeshi bari hahamukiye nabwo ndababwire yuko akarere kuzuye ibibazo tudashobora kumara mugabo ntidushobora gutuma abantu basandaba uri karasandabagirika nuko umusu kakutuza karuhuka rero kanze like kuri commentaire mbi ubumufashije nanje ndamuhaya agatima kabona ati nasomye message yiwe ariko namuhaya agatima nawe kandi ndamufashije guko kumwishura bimudugiriza BP bikamutuma kwishura ibindi byinshi ugasanga nibintu tudakuye kubandanya tugira ntuze tudupushinga ibyo si ibintu byo kupushinga yarose uwo mwanya wo kuvuza ico kiganiro akagiheza ishavu ryaduze akajya muri commentaire gutukana ntuka musubize message yo kumutuka mugongere ko like nanje ndamuha gatima eja garuke mu mugongere ko like nanje ndamuha gatima bize biragenda uko iyo ugonze ko like ntukibaze ngo mbonye ko wagonze like ngo kandi nzi yuko uri umusubscriber tuyaga ngo nzokwibaza yuko wakunze igitutsi afise no n'uburyo bwo kugirane guhoza no gushigikira abababaye ntidushobora gufata abababaye ngo tubahuhure tubahuhurisha amajambo yo kuyumvira ngo tubaye tubigisha umuntu ababaye afise agahinda nta bintu na bimwe byo kumwigisha ngo atahure ahubwo atari kubanza kumwereka urukundo mugire rero mwese ibihe byiza mwese aho muherereye ariko mwese mubwira bwirane mutabarize kabisa ibindiko ndavuga ntimuvuge ngo ntimwibaze ngo urugamba rwabicahaga rwarangiye ngo no ntabwo rushobora kurangira batamukuye hehe mu gihugu cy'u Burundi ngo bamuvane bamuzane muri ibi bihugu aho bafite security kwiye kandi simvuze ngo ngaye leta y'u Burundi kitomukingira leta y'u Burundi mwamaze kubona yuko bakora napanga n'umugambi kunyinjiza mu ntambara ndibaza mu video mwamaze kubona narungitse ngaho mwabonye ari ya makuru ngo leta y'u Burundi ngo ishobora ngo gutegwa bakanavuga ngo aba bazo itera ntibazwi urumva yuko na yantuzeye aba bakoloni baramaze kubona yuko na Red Tabara abarundi bayihinyuye na Red Tabara ntiyavuzwe n'abaroberi banyabanyamugambwe ntibavuzwe mugabo ngo ishobora gutegwa teshwa gutegwa mwese munazi kiza ari propaganda za bakoloni iyo bapanze ya migu yabo y'abaterorist ukuntu bacha babigenza ariko ivyo byose bibigiye kuba bigatangura kuba ku kajagari umushinga ntabe cyahaga kimwe cy'u Burundi mwese murumva ku kajagari ukuntu kabakangana rero mu mutabarize musabe ari gusaba muvuga ati dusavye mu kuri Burundi mwandike ambasaderi banyu muhamagare mu bihugu bya ambasade umushinga ntahe Matata ashoboye gushaka ku kontakta nkamuha inimero ashobora gushikira abo hejuru bashobora abashinga ntaha muri diaspora nshobora kumukonegita nawe babasaza bubahwa nkawe bakamufasha gukonegita inzego zibijejwe kugira ngo bakurikirane neza uburyo umushinga ntahe Matata bicahaga ashobora kuvanwa mu gihugu cy'u Burundi iyo rero ni message yiwanje cyangwa madame Vanessa ntabwo ari message natumwe na leta y'u Burundi ntabwo ari message nabwiwe no mu Burundi numwe mugabo ku busesenguzi bw'u njye nkwitegereza ukuntu umutekano w'i Burundi ndawuzi ni vyuyu wanje namwe mushobora kuvuga toya nta kibazo hari yari nta cabaye nagumeyo ubundi wese sho uko mwe muvyumvira ariko kubwi wanje mbona yuko vyo bavyiza mubandanije gutabaza umushinga ntahe bicahaga bakamukura mu gihugu cy'u Burundi hanyuma tukabandanya kugwana urugamba tuvuga tuti hariho bimwe turiko turagira nte turashikako okay mugire rero ibihe byiza mwese mukore subscribe mubandanye gukora shares ndashimira cyane aba subscribe twatanguranye icano imaze icano yatevye kwavura no gushingura ikirenge ndababwiza ukuri ariko uko bigenda kose yabandana igihema yabandana igidya abo rero twatanguranye mwese ndabashimiye cyane namwe aba subscribe abashasha bugibonye muri ko murayigana mutari muyizi mwese ndabashimiye cyane aba YouTube mwese mwakoze ama video musaba yuko aba subscribe abanyubongana bagakura subscribe mwese ndabashimiye cyane aba umushinga ntahe Tarsis ndamushimiye cyane anteye umugisha kuva aje kuri channel yanjye aba subscribe baragwiriye namwe nawe ndamushimiye cyane nabandi bose bancishije mwona cyane cyane muri audio yo gutabariza bicahaga batanga commentaire bamvuga byatumye audience yabo igira makenga ndinde bituma baronka icano mwese rero ndabashimiye cyane mugire mwese ibihe byiza ariko twese aho turi duharanire kurondera amahoro amahoro mubo tubana umuntu wese haranire kubona yuko umubanyi wiwe abayeho neza yabo uwo mubanye mu nzu cyangwa uwo muhanya urubibe ariko kandi duharanire no kubona yuko ibihugu byacu Uburundi Rwanda Kongo Tanzania n'ibindi byose bihugu byo mu karere Kenya Uganda Ethiopia Sudani na biriya byose umviriza ibihugu byose tumane yuko ibihugu byose bishobora kubara mu mahoro bitariko biragwana bitariko biricana kandi dusabire abasenga dusabire n'abayobozi bacu mu bihugu by'akarere Imana ibahe ubwenge nk'ubwo yahaye Salume babe abayobozi bazira gukunda ifaranga bigatuma banka abantu babo bakicwa kuko intambara zose turimo hariya zitumwa n'abagabo n'abagore bakunda kubaho neza bagakunda amafaranga bagakunda ibintu bigatuma ivyo bintu kugira babironke batanga abanyagihugu babo bakahabwa amadorari mugana abo abanyagihugu bakabashwiragiza mu rufaya nuko biba bimeze rero mwese mugira umunsi mwiza mwese ciao ciao bye murakoze nibaza yuko twoshira ko kantuze gatoyi ka Paulo guko ka Paulo keri aka karimbo ni keza cyane tukanyukure gatoyi hama ndabasezerere murakoze bye Sabato, Ibarra, Apolo, Ibarra.
Polo ye bi boni ba wela boni kwa koko, polo ye baba susu ba.